Manuere, Tirivana Vako, Baba Manuere, Tirivana Vako, Baba Manuere, Manuere, Tirivana Vako, Baba Manuere, Tirivana Vako, Baba Manuere,
Baba Manuere.
Baba Manuere,
Baba Manuere,
Baba
Manuere,
Tirivana
Vako,
Baba Manuere, Tirivana Vako,
Baba Manuere,
Baba Manuere,
Tirivana
Vako,
Baba Manuere,
Tirivana Vako,
Baba
Manuere,
Baba
Manuere, Tirivana
Vako,
Baba Manuere, Tirivana
Vako,
Baba Manuere.